Adiga hablaha ugu qiimo badan qadarin waad mudan toho Adiga hablaha ugu qiimo badan
Obeyo baalayo Obeyo baalayo Obeyo baalayo Obeyo baalayo
Adiga